Murakaza neza kuri Shami TV. Nizere ko mumeze neza. Murakaza neza kandi mwese ibibera mu karere k'Ibiyaga Bigari. Inkuru yacu iratangurira kuri iyi foto. Perezida Silvestre Ntibantunganya yari yambaye ikote ryiza ry'umukara yarigezweho muri icyo gihe. Ari kumwe n'umushikiranganje we wa mbere wo kwivuna abansi, Colonel Firmin Sinzoyiheba. Yari yambaye impuzu za gisirikare y'aba ofisiye bakomeye mu rwego rwo hejuru mu gisirikare cy'u Burundi. Yambaye rinete nziza, aratambuka neza, ahagarara neza hafi y'umukuru w'igihugu. Inyuma yiwe hari umutambukanyi wa Perezida Ntibantunganya, Pascazi Minani Ntibantunganya. Yari yambaye umukenyero mwiza cyane, afise na sakame mu ntoki, ameze neza, arahagaze kugira ngo babanze baririmbe indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Burundi. Ibi si byo byatuzinduye. Tugiye kuvuga kuri Colonel Firmin Sinzoyiheba. Umusoda mureba yari mwiza cyane, yarateye nk'abazungu. Usibye n'uburanga bw'inyuma, hari ukuntu yatwenga byatuma abantu benshi bamukunda bakamwiyumvamo cyane. Maze kuri iyi tariki umva uko yateruye avuga.
Nyangoma nta ni santimetero n'imwe y'Uburundi tuzofata umuhebeye.
Aha yavuga kuri Nyangoma yahora ari umukuru w'ikirobere cha Sendede carwanya ubutegetsi bwa Perezida Silvestre Ntibantunganya. Icyo gihe bari bahanganye cyane n'igisirikare cy'u Burundi. Mbere yo kuvuga neza neza ku buzima n'imibereho n'amagara bya Colonel Firmin Sinzoyiheba, ntago twagera kure tudahereye neza neza mu mizi. Colonel Firmin Sinzoyiheba yakuze nk'abandi bana bakennye mu gihugu cy'u Burundi. Yarize nyuma kubera ingene yakunda igisirikare biza gutuma agikomerezamo ubuzima. Nyuma yaje kujya mu ishuri rya gisirikare mu gihugu cy'u Budage mu myaka 1980 n'indi. Maze ahagana mu 1998 ubwo hari intambara ikaze y'abarobere ba Sendede yari rongwe na Leonard Nyangoma, uyu mushinari w'intwari aja mu banyagihugu kubaremesha nk'umushikiranganje wo kwivuna abansi. Maze avuga ko ata ni metero n'imwe y'ubutaka bw'igihugu Sendede yofata. Ibyo byafashije abanyagihugu ndetse bituma basubira kurangura imirimo yabo nk'uko byahora. Nubwo intambara byaje kurangira Sendede isa n'iyitsinze, ariko abanyagihugu basubiye mu mirimo yabo. Imyaka 25 irarumanye gushika ubu. U Burundi bubuze umushikiranganje wo kwivuna abansi Colonel Firmin Sinzoyiheba. Bamutazira akagajo, yaguye mu isanganya ry'indege ya Kajugujugu igihinga mu ntara ya Mwaro. Iyo ndege nk'uko bivugwa yarimo n'abandi bane bayisizemo ubuzima. Umupfasoni Anas Ndamuka, umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu. Yarimo kandi Majoro Cassier Kadodo, umudereva w'indege. Harimo kandi Ajida Chef Fidele Ndayisigaranye, yari ajejwe umutekano w'umushikiranganje. Ndetse harimo na Caporal Prosperi Nisagambe, yari ajejwe umutekano wa Majoro Kadodo. Firmin Sinzoyiheba azwi nk'umugabo w'incabwenge, yavuga ukuri atabanje kurya umunwa. Benshi bamwibukira ku ijambo yavuze inyuma y'ubwicanyi bw'abanyeshuri b'Abahutu muri kaminuza y'u Burundi. Aha hari mu mwaka w'1995 akarira abanyeshuri basigaye.
Abandi tubaye imipanga n'amacumu bagakorana n'abasirikare.
Abandi bamwibukira ku mutima w'ubuntu wamuranga. Akarero gatoyi umubyeyi wa Leonard Nyangoma yarigeze kugwara cyane mu gihe cy'intambara mu gihugu. Abantu benshi baratinya umubyeyi bamuja kure kubera umuhungu iwe ari we yararongoye ikirobere cha Sendede. Ivyo ntibyabuje Firmin Sinzoyiheba gukura ruguru umubyeyi wa Leonard Nyangoma, amushira mu bitaro bikuru by'abasoda i Bujumbura aramuvuza. Icyo gihe byari bigoye gutahura ingene umushikiranganje wo kwivuna abansi ashobora kuvuza umubyeyi w'umukuru w'ikirobere bahanganye. si benshi mu bategetsi b'u Burundi bigeze bumva ibyo bintu. Benshi bakunze kwandika ko atamatohoza akwiriye yabaye ku isanganya ryahitanye Koloneli Firimi Sinzoyiheba. Narirya muri iyo myaka amasanganya ya kajugujugu yarakunze guhitana abategetsi bo hejuru mu gisirikare. Reka dusubire inyuma gato. Mu 1989 isanganya nk'iryo ryahitanye ubuzima bw'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare Lieutenant Colonel Edmond Ndakazi. Mu 1992 naho umushikiranganje wo kwivuna abansi Colonel Leonidas Mageragere yarakomerekeye bikomeye muri ndi sanganya rya kajugujugu. Mu myaka yaheze nk'uko nabibabwira abashikiranganje bo kwivuna abansi bakunze kwibasirwa n'amasanganya y'indege. Uyu mbabwiye Colonel Lieutenant Colonel Edmond Ndakazi wari umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare yahitanywe n'iryo sanganya rya kajugujugu. Yaguye mu kiyaga Tanganyika mu gihe yariko iregera igisagara ca Bujumbura muri Ruhuhuma 1999. Lieutenant Colonel Leonidas Mageragere uyu nkuko nababwira ni umushikiranganji wo kwivuna abansi yagize isanganya rya kajugujugu ya gisirikare yakorokeye mu kibira muri Ndamukiza mu 1992. Iminsi mike cyane inyuma yo kugenwa muri ayo mabanga Imana yarakinze umushikiranganji yararokotse ariko yarakomeretse cyane. Aya masanganya ntigeze ahubwo amatohoza ngo hamenyekane by'ukuri ibyayateye. Igihe cyose habaye isanganya rya kajugujugu abarundi babwirwa nyuma y'amasaha make ko indege yakorotse kubera inkuka canke ikirere kitari kimeze neza. Ivyo byatumye mu gihugu hagumaho ibihuha byinshi kuri ayo masanganya. Aba basirikare bose bari bahambaye cyane mu butegetsi bwa Perezida Buyoya. Lieutenant Colonel Edmond Ndakazi yagira kabiri mu nama ngarukira gihugu no kuvuga Comité Militaire pour le Salut National. Umugwi w'abasirikare 31 watembagaje Perezida Buyoya. Bisa nk'uko ari we yagira kabiri mu butegetsi bwo kuwa gatatu Nyakanga 1987. Hoba hari abasirikare bamubona nk'ukwiye kurongora igihugu mugihe Perezida Buyoya yari yatanguje politiki y'ubumwe itakigwa kumwe n'imigwi itandukanye y'Abarundi. Ukwezi kumwe gusa inyuma y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Ndakazi hari abasirikare bahagaritswe bagirizwa ko bari bateguye kwica Perezida Buyoya ku munsi mukuru w'abasirikare wo kwingenekezo rya 7/4 1989. Colonel Leonidas Mageragere yari umusirikare yubahwa cyane n'abagenzi we. Kuva mu 1988 gushika mu 1992 Leonidas Mageragere yararongoye ikambi Batayo Komando y'Igitega. Iyi ni imwe mu makambi yari akomeye cyane. Colonel Mageragere yagize isanganya inyuma y'iminsi mike abaye umushikiranganje wo kwivuna abansi. Mu gihe imbere yiwe kuva mu 1966 gushika mu 1992 ico kibanza cabamwe umukuru w'igihugu bwiwe. Ni umwe mu batinywa muri ayo myaka ko bashobora gufata ubutegetsi. Tugaruke kandi kuri Colonel Firimi Sinzoyiheba. Uyu yari umusirikare akomeye cyane, yari umwe mu bashikiranganje bo kwivuna abansi, yabonetse nk'incabwenge mu gihugu cy'u Burundi. Yinjiye muri ayo mabanga akiri majoro ku ntwaro ya Perezida Ntibantunganya muri Gitugutu 1994. Imbere yaho gato mu 1987 akiri kapiteni Firimi Sinzoyiheba yari umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama ngarukiragihugu naho atari muri bamwe 31 bayigize. Biboneka ko kuva imbere abamukurikira bamubona nk'incabwenge bakeneye. Muri mukakaro 1996 Colonel Sinzoyiheba yari imbere y'abashikanye ku butegetsi Perezida Buyoya ubwa kabiri. Ni umushikiranganji yari afise igikundiro atatinya kuvuga ukuri abona kandi yakunda kugira ico avuze ku bibazo bitandukanye vyari mu gihugu n'ahatacu vyaba bifasha mu gisirikare. Ibyo ntibyari bimenyerewe. Bimwe mu binyamakuru by'ico gihe byarakunda kwandika bigereranya Colonel Sinzoyiheba n'abandi bakuru b'ibihugu bo mu karere batangurwa no rutonde rwa ka. No kuvuga Kaguta, Kagame, Kabila mu gifaransa babitaga les 3K de la région des Grands Lacs. Colonel Sinzoyiheba bari basanzwe bamutaza izina rya se Kagajo ari naho bakura iyo ke. Gushika ubu ntawuzi ko ukuri kose kwatanzwe kuri ayo masanganya, ntawuzi ko hazogumaho ibihuha nk'uko hazoteba hakaba amatohoza meza. Ariko sibo bonyene abashikiranganje ni benshi bapfuye mu buryo butangaje ku ntwaro hafi zose nk'uko bigenda ibigaragara. Abashikiranganje nka Colonel Firmin Sinzoyiheba si kenshi bakunze kuboneka. Yajejwe ayo mabanga ku ntwaro ya Perezida Sylvestre Ntibantunganya, ndetse aza gukomeza no ku ntwaro ya Perezida Pierre Buyoya. Burundi bwabuze intwari ikomeye cyane. Iyi sanganya yabaye ku igenekezo rya 2008 z'ukwezi kwa mbere 1998. Mu icyo gihe ikinyamenyeshamakuru Relief Web cyafashe ikaramu kirandika. Icyo gihe kivuga ko abakozi ba Minisiteri y'Ingabo batangaje ko Minisitiri w'Ingabo w'u Burundi Colonel Firmin Sinzoyiheba yapfuye kuwa gatatu ubwo kajugujugu yarimo yaguye hasi bitewe n'ibihe bibi yanyuzemo. Bavuze ko Sinzoyiheba hamwe n'umuyobozi wa leta utaravuzwe izina hamwe n'abandi benshi baguye muri kajugujugu. Iyo kajugujugu ngo yari igiye mwaro aho Sinzoyiheba n'abandi bayobozi ba guverinoma bari bagiye guhura n'abayobozi b'umugambwe utaravugaga rumwe n'ubutegetsi, byari bibaye ku buryo budasanzwe kugira ngo baganire ku ntambara yari iriho muri icyo gihe mu Burundi. Radio y'i Bujumbura ariko yumvikanirwaga mu mujyi wa Kigali mu Rwanda yavuze ko kajugujugu yaguye mu misozi ya Gihanga nko mu birometero 50 uvuye mu majyepfo y'Uburasirazuba bw'umurwa mukuru Bujumbura. Sinzoyiheba yagumanye inshingano zo kuba Minisitiri w'Ingabo nyuma y'uko ubuyobozi bukuru bw'u Burundi no kuvuga Pierre Buyoya afata ubutegetsi mu 1996 abwambuye Sylvestre Ntibantunganya. Amakuru yavuzwe muri icyo gihe mu Burundi n'abasesenguzi bari bari Nairobi bavuze ko uyu yari umusirikare ukomeye, yari umukoloneli akaba n'inzobere mu bya gisirikare watorejwe mu Budage, ariko akaba umwe mu bari bafite ingufu z'igisirikare mu gihugu cy'u Burundi. Gusa nubwo byari bimeze gutyo, abofisiye n'abandi bategetsi bakomeye mu gihugu cya Tanzania bavuze ko bagerageje guhuza Abarundi mu ntambara bari barimo muri icyo gihe, mu ntambara za gisivile zari ziri kuba mu Burundi. Ariko mu gihe cyashize bavuze yuko uyu Colonel Sinzoyiheba yabaye umwe mu bakinze, ndetse babanga yuko habaho ibiganiro hagati y'indwano z'abahutu n'abatutsi zabayeho muri iyo myaka 1990 na kangahe. Colonel Sinzoyiheba yamenyekanye cyane ndetse azahora yibukwa nk'umusirikare wari udasanzwe. Yari afite ubuhanga budasanzwe bwa gisirikare yakuye mu gihugu cy'Ubudage. Yaje afite ubuhanga bukomeye. Uyu yafatwaga nk'umwe mu basirikare bakomeye badasanzwe, ndetse bashobora kuzavana igihugu cy'u Burundi bakagikura hamwe bakakigeza ahandi. Uyu yapfuye agifite byinshi yakorera abanyagihugu. Indege ya kajugujugu yahanutse mu buryo budasanzwe. Icyo gihe bavuze yuko cyari igihu cyangwa ikirere kitameze neza, ariko bamwe ntago babyemeye bitewe n'uko cyari igihe cy'imirwano. Bamwe bavuga yuko iyo ndege ishobora kuba yararashwe, cyane ko uyu yaragiye kubonana n'abategetsi batavugaga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi kugira ngo bagirane ibiganiro byari bigamije guhosha intambara yariho muri iyo myaka. icyo gihe CNDD yari tarihuza na FDD kugira ngo bakore umugambwe CNDD FDD uyu munsi wa none uri ku butegetsi. Abategetsi ndetse n'abari barongoye iyo migambwe bari bahanganye nabo ubwabo, bari tandukanyije, bamwe barongora iki abandi barongora iki, baza kwishyira hamwe bakora CNDD FDD tuzi uyu munsi wa none. Colonel Firmin Sinzoyiheba uyu yasaga n'abazungu neza, ndetse bamwe bamwitiranyaga n'abazungu, bamwe ndetse bajyaga bashaka kumva uko avuga, batekereza ko atavuga ikirundi ahubwo avuga icyongereza cyangwa igifaransa. Ubuzima bwa Colonel Sinzoyiheba ntago twabuvuga mu minota mike ngo tubuheze. Icyakoza tuzakomeza kugenda tubakorera recherche. Ni gake cyane wasanga ministri w'ingabo aba ministri w'ingabo k'ubutegetsi bw'uyu mu perezida, hazajya hundi nanone agakomeza akaba ministri w'ingabo. Uyu nk'uko bivugwa mu gihugu cy'u Burundi umushikiranganje wo kwivuna abansi, yabaye umushikiranganje wo kwivuna abansi ku ntwaro ya perezida Ntibantunganya, ndetse aza no kongera kuba umushikiranganje wo kwivuna abansi ku butegetsi bwa perezida Pierre Buyoya. Uyu perezida Pierre Buyoya nk'uko mubizi yaguye muri Mali mu mwaka 2020 ubwo yari yaragiyeyo ahunze ubutegetsi. Bivugwa ko yashakishwaga n'ubutegetsi nyuma yuko ari umwe mu bashinjwa ko baba barategetse igandagurwa rya Amerika y'Urundadaye ufatwa nk'imboneza ya demokarasi mu gihugu cy'u Burundi. Uyu perezida Buyoya yaguye mu gihugu cya Mali aho yarabaye imyaka itari mike. Uyu yarajejwe agace ka Sahel, yari yararungitswe n'ishyirahamwe rya Afurika yunze ubumwe, no kuvuga African Union. Uyu rero yateye kudeta ebyiri nk'uko mubizi, 1972 ndetse no 1996. Uyu rero Colonel Firmin Sinzoyiheba uyu akaba yararongoye ubushikiranganje kuva 1995 gushika 1998. Uyu yitwa Firmin Sinzoyiheba. Twavuze bimwe ku buzima bwiwe, tuzosubira kubashikiriza n'ubundi buzima bw'abandi basirikare batandukanye mu gisirikare cy'u Burundi. Mugumane natwe, iyi ni Shami TV, ufyonda kuri sabone ukajyona amakuru aca gushikira ibihe byose. Turabakunda, mugumane natwe.